Ngibingelele emseni wenkosi yethu Jesu salibonani bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu yesi yabonga okhuluma lani ngusibanda ngithanda kubana ke sibe lethuba elihle elokukhuleka singakangeni esifundweni sethu kasi kodwa emseni amakhanda lapha esikhona sibe lomthandazo baba wethu olungileyo lohlonipheka ohlala ekhaya ezulwini kalikho elinye igama nkosi esingaliphakamisa kuplanet earth ngaphandle kwelika Jesu nkosi ethandekayo nanti ithuba elihle sinika lona njengabantu abakukuzwa ilizwi lakho sicela ukuthi baba useboleke indlebe zikamoya ubusu siboleka ingqondo zikamoya ukuzwisisa lona leli lizwi kube sokusithi sitsha isiphakela lona leli lizwi nkosi ethandekayo sifihle egazini lenkosi yethu Jesu siyakhuleka amen. Right, ngiyabonga hlobo zama ezithandekayo. Isihloko sethu sithi sona uhlupho yikulibala. Uhlupho yikulibala. Kumbe ngithi mina uhlupho lwethu njengabantu yikukhohlwa. Uyabona umuntu uyakhohlwa. Umuntu kwesinye isikhathi angahlala kuhle uyakhohlwa umuntu akhohlwa libale izinto zingamkhambela kuhle akhohlwa ukuthi kade yena uvela ngapi ungowangapi ungowakobani so ke isihloko sethu sithi sona uhlupho lwethu yikulibala njengabantu not uhlupho lwenu but uhlupho lobobani lwethu yikulibala sikhuluma ke seyeme kakhulu ku great controversy seyeme kakhulu ehlutshene sibhekane lalo njengama Christu njengabantu njengezizalwane zika planet earth right umpostoli Paul ngiyamthanda kumangalisayo uthi yena nxa ibhala lapha ku Ephesians ngu 6 iverse lingelika 12 usehlalayo laphana abala amabhayibheli bazayinelisa ukuthi bawavula ukwenzela ukuthi sihambeni sonke uPaul ke yindoda who was a great preacher embalini yeBhayibheli uthena uPaul nxa echasisa uhlupho esibhekane lalo emhlabeni ulukhasisa alufanekise lempi alufanekise lesikhathi esinzima okwenza ngikhethe ukuthi sikhulume ngento ehambelana lempi uhlupho yilolu bathandekayo kathesi ungakhangela ke umuzi ngomuzi ulohlupho lwawo ilizwe lelize lilohlupho lwalo loba kungapi uthola ukuthi umuntu le problem yakhe so Paul utena nxa efanekisa lezinhlupho ufanekisa amaKristu sengathi asempini kanti ke lamanje sisempini utena uPaul ku Ephesians ngu 6 iverse lingelika 12 ababalayo laphana ngiyafunda uti ngoba asilwi lenyama legazi kodwa silwa lababusi athi khoma lemibuso khoma kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama aphinde athi khoma silwe njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasezulwini abesesithi ku 13 ngakho ke fakani isihlangu esipheleleyo kaNkulunkulu ukuze kuthi lapho usuku lobubi lufika libe lamandla okugqila kuthi lalapho selenze konke lime inkosi kayibusisa ukufunda kwelezila right uPaul asivezela khona lapha uthi yena nxa siku planet earth bathandikayo sinjengabantu abasempini yike sithi yena gasilwe legazi lenyama kepha silwa le imimoya lobuthungamelo obukhulu bako Satan. Nxa kulethulu uSathane ayisebenzisa kakhulu ukuze abantu benelise bathandikayo ukuhlamukela uNkulunkulu. Isikhathi esinenguba yikuhlupheka. Wathi ngithi mina ukuze libone ukuthi siphakathi kwe great controversy enkulu. Khathesi uyathi uthi ngiyinkangele ngekhaya. Nxa sithi siyathandazela phana ntambama akuswelakala kuyizaba okungumntwana kuzokunye ukuthi ayisisi samsethe uthi yathi liyathandaza kwezinye isuku sokucalifornia lithi liyathandaza ubuthongo phe liyabusuku lapha kuyavuswana umama yamnyikinye ubona la uvuyena nabuka siphakathi kwe-great controversy usathane udlala uzama ngendlela zonke ukuthi ngaba thanda usiyalala emaqandeni kuze kuse soke emfisi ukuthi sikunanzelele lapha isihloko sami sithe sona uhlupho lwethu yikulibala silibalani siyalibala ukuthi sisempini isihlobo esithandekayo impi ungathanda ukugcila ngayo ukhangele izithelo zempi empini kakulalwa empini kakuthwalwa ngubo empini isihlobo esithandekayo le mbiza kazithwala amasotha nxa isiyempini ahamba nje thwele okuncanyana okungamanzi okuyi-1 litho okungaka athwale lokungamagabha kwe-beef okubili ngoba kusempini empini kakuladina empini kakulantofontofo sokumele sizwisise ukuthi ezinye izinto njengamakrestu kumele sihlangane lazo so ke ngithe nxa kade ngifunda kulento esilimaze amakrestu amaningi kulento esilimaze abantu abaphila kuplanet earth abaningi abanye sebedonda lokuthi baye church isizathu babonanga nechurch kakubhenefithi lutho ukuphenda uzalo ngokutsha kakubhenefithi lutho ngenxa yokuthi bona babona abantu abasechurch lokho kungani into azihambi kuhle abantu abasechurch yibo futhi abafelwa kakhulu abantu abasechurch yikho kulezi ntandane khona kakhulu ungabasechurch ngothakatho kakhulu uhlupho bathanda ukumele silwazi ukuthi sisempini so ngithe ngivula lapha kule favorite chapter yami yazi eBhayibhelini umuntu wonke le chapter akayithandayo mina nxa kule chapter engiyithandayo ichapter kaJobe ngu-21 lapha uJobe lapha akhuluma khona ngama challenges abhekana lawo la ma challenges ngithe ngiwakhangela ngabona ukuthi no uyazi lama challenges ayakwana efamilini yami ayakwana ebantwini beZimbabwe ayakwana ebantwini beSouth African hlupho ababhekana lazo uJobe uthi nxa ibhala kuverse 6 uthi yena nxa ngikhumbula lokhu ngitshaywa luvalo Job 21 verse 6 uthi ngitshaywa luvalo ngizwa umzimba wami uqhuqa ngenxa yokukhumbula lokhu ukhumbulani uJobe verse 7 uthi kungani abantu ababi bephila impilo ende baluphale nje amandla abo elokhe khona uJobe uthena ngifuna ukwazi ukuthi isizathu esenza abantu ababi abagida kakhulu abatshontsha kakhulu abathakade kakhulu abenza izono ezicacile ezibonwa ngabantu indaba izinto zabo bona bephila baze babe ngamaqheku into leyi siyakhipha abantu abanenge ukukhonzeni umlimi uthi yena nxa eqhubeka ku-8 zwana ukuthi uthini uJobe uthi babona abantu ababo bezinza behlala kakuhle inzalo yabo layo beyikhangile uthi abantu laba bayakhula akhula atshaye 40 years atshaye 50 years atshaye 60 years adlule ngalo kwebhonasi aza atshaye 80 aza atshaye 90 nxa umbizela kujesu uthi hayi ngiseseright so uJobe uthi kuyangihlupha kanti kulabanye abantu abathembekileyo phambi kukajehova omabizwa sabelwe ngujehova but impilo yabo is very short and limited Abe sesithi yena ku-10. Abe sesithi ku-10. Inkunzi zabo zikhuthele ziyazala. Amankomokazi abo azala kuhle kawaphunzi. Hallelujah. Uthi yena inkunzi zabantu abangesaba umlimo kumbe abangakhoziyo ziyazala. Amathokazi iminyaka yonke ayazala. Inkunzi zabo zikhuthele kazivilaphi. Mana uzokumnana uthi yena kaziphunzi mana ngutshele lokho mina nxa kulento eyangisusayo ngasuka esigabeni lapho engangihlala khona ngasengile nkomo eziningi sengile nkomo eziningi abakwaziyo bakwazi lokhu ngithesele nenkomo eziningi zaqalisa ukufa kwasala kungumqube esibayini kungasela nkomo ngathi ha lapha kakuhlaleke ngathuta ngayahlala kwenye indawo ekhatshana 100 kilometers away ngafika khonapho ngaqalisa ngikhuluma kunje bathandekayo ngithe ngikhangela imbuzi yona lomnyaka odlulileyo u-2020 ziphunzile zingu-21 but uJobe uthi yena labo abangesaba unkulunkulu izinto zabo kaziphunzi isizathu yakwazi kwini yikuthi uhlupho lwethu siba-worried sikhohlwe ukuthi sisempini abe sesithi kuverse 12 uthena ungaqala khwapha ku-11 uthi abantu ababo bazihambela nje njengemihlambi uthi bazigidele beqhelesile uthi bayahlabela becha isigubhu lamachacho bazithokozela ngomsindo wemiqangala kabala problem bagida umhlobo wonke weletest yengoma ongayicabanga awusoze uze kuthiwa kuthe ebese sithena ku13 ngiyagcina la uthi yonke iminyaka yabo ngeyokuphumelela baze bayongena egodini belokuthula uthi iminyaka yabo yonke ngeyokuphumelela zwana hlobo sami esithandekayo nxa kulento eluhluphe siyikhohlwa yikuthi thina sisempini zihlobo zami esithandekayo nxa sibona singaphumeleli we blame God nxa sibona intenda nesanda egumeni we blame God nxa sibona imisebenzi ingavuki kungalo unkulunkulu kasiphenduli we blame God nxa sesibhleme unkulunkulu sithi bhabhayi kukhonza kanti Satane usebenza ngamandla ukuze sihlobo sithandekayo uNkulunkulu simzonde sikhohlwe ngokuza kwenkosi yethu Jesu uPaulu abese sithi bhekani isitha senu Satane siyazulazula siyabhonga njengengonyama sidinga esingamudla uSatane nxa ebhonga abathandekayo yazi indaba ngiyayithanda isilwane ungakhangela inkambo yesilwane mina ngiyangavelelela upanele isilwane nxa sisize esibayeni lapha sizohlasela inkomo kumbe sizohlasela imbuzi asingeni ungabona singena esibayeni khuzana umhlolo isilwane sikwenzayo siyabhonga sibuqama masingale singabhonga singale okwenzakala ojamlu uthi labo bantomu bayeqisibaya nxa beseqisibaya usathane uthi tek-tek kunjalo abathandekayo upawulu uthi yena okwenzakalayo isitha senu usathane siyabhonga sidinga singamudla usathane akwenzayo kabuya emzini yethu afike athi ngingusathane ngizoliwisa uyeza usathane lokuzinhluthanyana aze usathane lokuzinswelo aze usathane lokuzinhlungu okuthiyeneyo angafika lakho so wena usuphuma usuthwele bathi mina okunjenza ngikubone mfelwe ngumntwana engagulanga okunjenza ngikubone imoto zife zonke okunjenza ngikubone inkomo ziphunze zonke manini ndikukhumbuze bathandekayo singakhohlwa sisempini angazi kumpela nilalele bathandekayo so yazi ukuthi ngithe ngikhangela zihlobo zami into lingithintile kakhulu kulabantwana bakankulunkulu abathanda ujesu Kodwa sitha sifike sabhonga ngaphandle kwesipa. Sithethe sibhongele ngaphandle kwesipa. Izimvu zikababa ziyaphuma phandle. Umlando engithunywe izulu namhlanje ngokubiza lokuletha lokho osekulahlekile ngegama lenkosi yethu Jesu. Ungananzelela ithulu kaSathane enkulu ayisebenzisayo zihlobo ezithandekayo. USathane usebenzisa izinhlupho ebantwini. Kunjenje kathesi ungakhangela siphakathi kwenhlupho ezimangalisayo. Mina angake ngayibona imkhuhlane bathandekayo. Ugogo wami ngikhulu bengixoxela ethi yena kwakulento kwakuthiwa bona babe sithi freezer. Influenza babe sithi phrase ugoguto kwinto lokhana kwabhuqa abantu bafo kunye okungasayi kubonakala uthi bamangala uthi kade ngumkhuhlane bani yabuya imkhuhlane etshiyeneyo oyibhola sibabonile kodwa okunja zange ubone abantu bagulile ingculazi amathambo abonakala egqekeni izinto zabanzima kodwa lo mkhuhlane okhona kangaze ngiwubone uyabona ingculazi babe imkhuhlane yeAfrika kodwa kathesi bathandekayo wonke umuntu lapho usehlutsheni siphakathi kwanhlupho singamangala lisisempini okubhongayo isilwane lina lingaphumi esifayini izihlobo zami ezithandekayo bakhona vela sebefuna ukuphuma ngikhuluma kunje eminye imizi ibilabantu abangu-5 abayi-3 bahambile ngecorona eminye imizi ibilabantu abangu-4 abathathu bahambile ngecorona ngikhuluma kunje ukhona ongikhangeleyo uyakwazi ukuthi for sure ubabami uphansi umamami uphansi yicorona manini ndixoxele zihlobo ezithandekayo usathane ubhongile phandle Xa sikhuluma ngeGreat Controversy sikhuluma ngemimoya emibili elwayo kuplanet Earth kulamakhosi amabili kule nkosi yemhlabeni uSathane umkhohlisi kuzokuba lo Jesu sezulwini engikuthandayo ukuthi iBhayibheli isihlobo zami kalifihli lutho ungafunda eBhayibhelini yami lapha kusambulo ngu12 iverse kusukela kuverse ngu7 Uchokana utinga, eseslenge ni sase Patmos. E quarantine, kona ngale lae, e hlezi, e pelelwa I program, uNkulunkulu wamhawukela wamenzela umusa. Uthi yena, uJohane wasetshengiswa, uthi nxa ibhala lapha, kwaba lempi ezulwini. Mana ngimekhona. Isihloko sethu sithi sona, uhlupho lwethu yikulibala. We forget ukuthi sisempi. Hlobo zama thanda ngifuna ukuthi ke ngiyethinta ama nerves empi abazimpi ngebaza kuzwisisa sisempini uthi yena kwaba lempi ezulwini uMikayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho kwathi umgobho kanye lezingilosi zawo lawalwa labo then verse 8 kodwa wawungelamandla Gangako. Njalo wona lezingilosi zawo balahlekelwa yindawo yabo ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi inyoka endala ethiwa ngomubi loba uSathane. Odukisa umhlaba wonke waphoselwa phansi emhlabeni ekanye lezingilosi zakhe. Ibisisithi kuthe ngasengisizwa ilizwi. Elikhulu ezulwini lisithi khathesa ukusindiswa sekufikile lamandla kanye lombuso kaNkuluNkulu aseqinisiye ku 11 hayi sikhona phana wathi ngithi khoma uthi ngoba umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkuluNkulu wethu emini lebusuku usephoselwe phansi verse 11 bamnqobile ngegazi lewundlu Langelizwi lobufakazi babo uthi yena kabathandanga uthi yena kabakuthandanga kakhulu ukuphila kwabo ukuba besabe ukufa verse 12 yikho lapha ekulendaba yethu khona ingilosi zwani ukuthi yathini kuJohane ku verse 12 uthi ngakho ke zwani ingilosi uthi sithi ngakho ke thokozani lina mazulu kanye lana elihlala kuwo kodwa maye kuwo umhlaba lolwandle ngoba omubi useze phansi kini ugcwele intukuthelo ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane haleluya uthi yena uJohane hlobo zama ezithandekayo Isimanga esikhona lapha lanxa kwaba lempi ezulwini kodwa uSathane unqotshiwe ngegazi ngifuna ukuthi badandika ukuthi ngiqinise abanye abantu ngijayela ukuthumela ngithumela ama message uyabathi abantu uyezwa besithi hayi ukhona omnye umsa wami njengomzamba kithi ngiyakhuleka ukuthi angawe imbona ngani usesengozini uyathi mina kulento engayizwisisiyo ngoNkulunkulu ngiyakhipha kwechumi ngiyakhipha iminikelo kodwa izinto zami ziyala kazihambi kaku pilot umshati mzami kunje kangilampupu uyaza hlupheka umntaka baba azabe worried ngithi no okwenzayo khuleka ubekezele wathi yena hey sengikhulekile sembekezele mani nika ngiqoqela indaba emnandi singakhohle ukuthi sisempini why u right elamba ngoba empini vele kuyalanjwa so abe sesithi yena ingilosi sithi thokozani lina elihlale ezulwini maye guwo umhla ngifuna ukuthi si analyze izinto ezimbili lapha siqeda lapho siqhubeke ingilosi le kwenza ithi thokozani ezulwini kakula kukhala ezulwini kakula problem yonke into ya flow but abe sekhangela phansi abe sesithi maye uyazi umuntu ngamuzwe sithi maye uyabe thwela imkhono ekhanda so okulo maye khona kungaba lesidumbu okulo maye khona kulokufa okulo maye khona kulokulimala okulo maye khona kulezinto ezisabeka so ingilosi lithi maye kuwo umhlaba ngilapho kuzomemezela lokuqinisa amadodana lamadoda kazombuso asebe madolo nzima othemba liyathabalala ukuthi bazalwana abathandekayo Niselani lingakhohlwa ukuthi sisempini uJesu milathi uJesu kwesinye isikhathi izinto zamhlabeni sengamlandzelela akalandabalazo ukuthi ulele usuthu kungganani kakumkhathazi kangako ukuthi ngulevo kweminyaka emigaki kakumkhathazi kangako ukuthi utufele ngabantwana abangaki kakumkhathazi kangako ukuthi ukhule kwabanganani kakumkhathazi kangaka okumkhathazayo ikuthi wena elakho igama libhaliwe inencwadi zokuphila ikuthi mina ngilobo Selwana yini lo nkulunkulu kulamadoda aphila ku planet earth aloke sasilela ukuba nabe lobudlelwano lo Jesu abe sesithi yena ngakho ke Maya go emhlaba. Okwenza ati maye yikuthi emhlabeni lapha kusempini. Othani ke nditshele enye into ebuhlungu kakhulu. Indaba le ngiyayithanda okunye okumangalisayo. Ngithe nxa kade ngikhula mina ngikhulele elizweni lapho impi ebikade ichisa khona ngesikhathi lami ngingumntwana. Yebo bengumncane. Kodwa ke impi ibikade ichisa. Kodwa ngikukhumbulayo lenganyeke ngakubona. Ngesikhathi sesizifaya ngake ngaxoxela abanye abantu yazi ngesikhathi sesizifaya ngilomzawa wami owayehambe empini wayatrena khona le Russia waqala eZambia waye Russia wabuye seyinkalakatha egorilla kuthi ke nxa impi laphana siphelile umzawa wami wabe gade uphuleni uF Phuleni yena ebhalwe Jumbo Jet wangena ebhasi uthi nxa esiya ekhaya esesenza okungani uyalahleka bayamlayela ukuthi hayi uza kwehlala phana ethi nxa esehlile ebhasini umsa wami uyahamba-hamba ethi nxa ehamba-hamba uyakhangela uthi umuzwa ngakithi kathi ungabe ungaphi abesebona ukuthi kaboni muntu kodwa aqhubeke hamba kathi umuzwa ngakithi ungaphi izihlobo zami ezithandekayo uthi nxa ehamba ngifuna ukukhuluma ngobuhlungu bempi ngayijohane esithi yena thandekayo kwaba lempi ezulwini leyo mpi iqhubekele kuplanet earth isemhlabeni kumele sikuzwisise nxa sigula ngakungasikhathazi ngasikhumbuleni ukuthi sisempini nxa sifelwa into kumele ibuye engqondweni zethu eyakuqala yikuthi sisempini umzawa wami waqhubeka uyahamba umzawa wami uyadinga efusini ethi umuzwa ngithi mani wawusamoye lapha isihlahla lesi ngiyasibona sasiduzane langekhaya akhangele ethi hayi iminye laleli laliduzani langikhaya aboneka kula muzi ha kube sokusithi iqhegu lenkosi nantiyana angazumbelini laleli iqhegu lenkosi nantiyana liyatotoba yazi ubuhlungu bempi liyatotoba liyabona ukuthi kulo muntu omile uthwala izikhwama liyasondela eduze liyavenekela liyamkhangela ujaha lobe sesimayila ebona ukuthi ngukhulu usibani bani ngumakhelwane abesemkhangela asimayile nxa esimayile ukhulu kabona ukuthi ngubani uthi kade ngubani jaha uthi hayi mina ngingusibani bani ngulona owayehambile ukuyadinga ilizwe kanti baba selingikhohliwe abesemkhangela ukhulu naye emkhangela umzawa wami amkhangelisise athi wena ngumntu akabani athi ye nguwe usempini ye ukhulu abasechibilika akhangela eceleni ethi nxa ikhangela eceleni inyembezi zehle okwakubangela ukuthi inyembezi zehle yikuthi ukhulu wayekwazi ukuthi ujahalo umuzi awudingayo ingima ayidingayo yayingasekho wathi engekho amabhuni abebuya egumeni afika athi khona lina zele logandanga bathatha udadewabo bathatha uyise bathatha onina bavalela ekhitshini bathatha umentshisi baqwebha babopha kwasala umlo uthi nxa isehla ebhasini esiza nje uthola kakusela guma uthola kakusela thungu uthola kakusela muzi abesethithi ngenze njani ukhulu uthi mzwana mntanami unyoko lo yihlo lo dadewenu labana wakho kwenzakalisiga wena ungekho usempini kwathiwa bazela igorila babavalela ekhithini leliyana okuyintabanyana lokhena okubonayo ngumlotha lona lapho abafela khona umsa wami wachibilika wehlisa inyembezi wakhala zwanini isihloko sami sithi sona lingakhohlwa uhlupho lwethu yikulibala singakhohlwa ukuthi sisempini uthi nxa isehlisa inyembezi umza wami into yamzwisa ubuhlungu nansi isihlobo esithandekayo wahamba wafika khona le Russia watrena wenza konke wayiletha iZimbabwe wabuya la iZimbabwe beyiphethe ngesandla amadoda beze la iZimbabwe ngiyakhumbula mina uanti udadewabo kababa ngolunye usuku isihlobo sami esithandekayo adili bhasi besiye matopo enjelele besithi babonga umhwali besithi babonga unkomo ukuthi ubaphathele ilizwe besithi babonga amagorila abaphathele ilizwe ngiyakhumbula begida ebhasini besithi kasoze abula unkabuko izinto zazimnandi ngaleso sikhathi kodwa kuthiwa badandikaka ubuhlungu bathi bevele enjelele uhlupho ababhekana lalo olwalukhona lwalulokhe lukhona zihlobo zami ezithandekayo indaba engiyiletha ekuseni ithi uhlupho lwathi ukukhohlwa ukuthi sisempini badandikayo zwana kathi kuyini elikufunayo ukuhlala kuhle emhlabeni uhlupho lwethu sisukile enkolweni zeqiniso ngenxa yokufuna ukuhlala kuhle uhlupho lwethu sesabi sabile ukumela iqiniso ngoba kasifuna ukugulelwa uhlupho lwethu sesabile ukukhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso ngoba sifuna izinto zomhlaba but izinto zomhlaba ziyadlula hlobo zama ezithandekayo uthi yena obhalayo nxa ikhuluma ngempi uthi yena kakulanto ebuhlungu njengempi ngoba mina ngiyavumelana la amadoda la ade sebuyile wathi kangibuka amaoveteran lenza kuhle madoda lenza kuhle bobaba labuya leliswe kodwa into yalehlulayo yikubana hlobo zama ezithandekayo livale ukuthi kungabi namamosha okwalehlulayo yikuthi kuvalwe ukuthi kungabi lezibhedlela okwalehlulayo yikuthi kungabi namangcwaba hlobo zama ezithandekayo impi okulempi khona kule ngcwaba okulempi khona kule ntandane okulempi khona kule poverty okulempi khona kulomhlobo wonke womuntu engamcabanga kanti manje sihlutshwa yini ku planet earth yes iyadubeka yeyi izinto zinene khumbulani sisempini uJehova kasifihlelanga osekudingeka ngamabutho azafaka isivikelo sikaJesu Christ osekudingeka ngamabutho azafaka isihlangu sikaJesu Christ empini Gogi tennis, empini, gogi patapata, empini, ugogi jambo, lia gripa, lobagu chalala, lia gripa, lobagu se toleni, lia gripa, mobu jesu, uli toal, ogu tinegayo, mu jesu, stoma sametanga, into posetu, fukena guches, ogu sola wetu, as fukena guches, moba, is into zom shaba, le super sakon, kagusoze gupel, kulabanta sebe wile ukolen, managem batting, stoma sametanga, kalugu. Khumbuza uSalm 73 ngenye verse engithandayo uverse ngu2 uthi yena nxa ibhala lapha umlobi uthi yena ekhepha mina inyawo zami zaphosa zatshelela lapho ngibona ukuphumelela kwabantu ababi uthi imzimba yabo iqinile izinto zabo zibahambela kuhle swana hlobo sami esithandekayo ungenzeka ukuthi ngomunye lawa kwalubona lolo hlupho uphakathi kokuntenga ntenga ukuthi kanti manje Jesu ngiye ngapi ngiyanikela mina ngiyakhipha kwethumi mina Jesu hayi ngiyenza konke mina Jesu but izinto kazihambi ha hoza Nkosi Jesu hoza Nkosi Jesu indaba la ngiyokuthi uJesu uyabuya ezoqeda lolu hlupho uJesu uyabuya ezoqeda lolu hlupho ivesi yami yokugcina ngu Revelation ngu 20 ivesi lingelika 1 kuthwisi manga esiza kwenzakala ku planet earth nazi nxa abantu i corona vela isoziqeda isozisibulala sonke hayi nxa abantu inhlupho zabo sebephilela nje bazijwayela abanye zababulala kuthiwa khona sihlobo zami ezithandeka iBhayibheli yami ithona uJesu uthi yena engimthandayo obhalayo uthi nxa wayekhangela ingilosi zihlala zithwele imbiko zisehla siyezulini uthi yena kwathi uJesu seseduze sokusele sokuthi abuye uthi ngaqalisa ukubona ingilosi seziphambana ngesikhekeke uthi seziphambana ngesikhekeke uthi ngase ngibona a giant angel uthi yayilosiba lapha usiba lolulu lapha uthi ngithe sakhangele yafika yema phambi kaJesu yathi umsebenzi obungithume wona okufaka uphawu emadodeni le madoda kazinakho sengiwuqedile then uJesu kakusayi kuba yisikhathi uzasukuma athi sekuphelile kuyini kuyabe sokuphelile konke kuyabe sokuphelile badadikayo kungaba yikorona one day izaphela kungaba yikufa one day kuzaphela abasemangcwabeni one day bazavuka okudingakalayo kuphela yibudlelwano loJesu umuntu ongalabo budlelwano loJesu on that time lobe sesiza uJesu hlobo zamadadikayo akuvukeki so lapho umlobi ubhala lapha ngemva kokubana uJesu esethethe abantu nxa esethethe abantu esiyezulwini zwani punishment yokugcina ayenzayo uthi yena kuvesi ngu1 uthi yena uJohane ngabona ingilosi sehla phansi isuka ezulwini ilesihluthulelo somgodi ongelamkhawulo uthi yayiphethe ngesandla sayo iketane elikhulu yabamba umgobho inyoka endala liyana omubi loba usathane yambopha okweminyaka eyinkulungwane ithi yena yamphosela emgodini ongelamkhawulo yakhiya yawuvala sidikici ukumvimbela ukuba angakhohlisi izizwe futhi kuze kuphele iminyaka eyinkulungwane haleluya iBhayibheli yami ithi yona uJesu nxa esiza phela ubuya kukaJesu kuthi uJesu kaphonga ukuthi walakahla it will take time pit. Kutwa mpumalanga khona le Revelation 14 verse 14 uthi yena ngasengiboni iyezi oyingxenye iyezi lalingaba ingange engxenye yesandla uthi lalilokhu likhuphuka inkazimu likhuphuka then uJesu aza kwenza uzamemezela athi yena abaleleyo vukani vukani othulwini oliqanda nxa ememeze sithi abaleleyo vukani abangakhethanga uJesu abaprefer ukuphila impilo zabo ngenxa yokufuna ubunandi bomhlaba baza kufa khonapho khonapho abangcwele bevuka labo khonapho khonapho abaphilayo labo bephakama khonapho khonapho kube sokusiba liphupho ukuzibona ukhuphuka so usiya phezulu kancane kancane mina ngolunye ulanga ngiqalisa ukugibela indiza angibonanga ngabona isihlahla So we stand here la pass. Ngalolo suku hlobo zama edanga. Siyabetha sikhamba lo baba. Esethi kiphile malahleni. Shuwe emhlabeni siyadubeka. Emhlabeni izinto kazi sikhambele kuhle. Sidinga ukukhululwa nguJesu. So uthi yena uzakuza. Abophe uSatane iminyaka enkulungwane. Kambophi ngamaketane. Amaketane la indlela yokuchasisa kaSambulo ukuthi uSatane for 1000 years sihlezi noJesu, sibusa loJesu, sibona izulu, sivaka Chile, Sweden, sizabuya ku planet Earth after 1000 years. Uthi yena uSatan uzasala yedwa. Ajayela ukubenza bafebe, babe sebefile. Ajayela ukubenza babulale, babe sebefile. Izisebenzi zakhe ziyabe sezifile. Cape to Cairo, Satan uzaphungayila, ashela ukuthenga yumgodi ongalamkhawulo. Ngilapha mina ukwenxusa amadodana kaNkulunkulu lamadodakazi hlobo zama ezithandwa. Ngaba ngumuntu makhaza. Kwathi indaba embuya layo, ngiyokuncenga, ayikhethi umuntu Kaiketi banda, kaiketi mshobo, indaba kaNkulunkulu, kaila banda tize, kaila muntu tize, kaila mnyanga tize, ngidinga amadodana, lamadodakazi ombuso, athi ngizamile empilweni, kade ngasebenza, uthele nebhala lapha, uJobe, uthi yena abantu ababi, umnyaka uphela, behlezi kuhle, thina ethi mnyaka iphela lenyembezi, ethi mnyaka iphela lenswelo, ethi mnyaka iphela lokuvala, isikwelede, ukuthi lesikwelede zemalini, UJesu bese sithi wozani kimi lina lonke lisindayo lelikhatheleyo mina ngiza kuliphumuza ngiyancenga usendlini isihlobo sami esithandekayo ungabe ulalele ngefoni ungabe usemoteni ungabe ungaphi ngiyancenga isihlobo sami esithandekayo ukusa kuyeza masinyane uhlupho luyadlula masinyane uJesu yeza okudingakalayo wozani kuJesu isihlobo sami esithandekayo abanye bathi ngiza kuya kuJesu sengimukukhikhida ngiza kuma kuJesu ngasosela uJesu uthi wozani lesiphambe lesiphambano zenu lingezalazo mina ngizafika ngithathe ezenu ngibe sendinika esami silula ukhona yini isihlobo sami ukhona ofuna uJesu uthi wena sibanda mina impilo mbona ngani impilo isingehlule inxenye utsho kimi ngani umlimi ukuthumele kimi ngicela ukukutshela enye into mina uJesu ngiyamfuna mfuna ukumkhetha njengenkosi yomsindisi nxa ikhona ongalanhloni laleli vangeli isihlobo sami esithandekayo fanele wona lo ngumhlolo ukuthi kathesi sokumenyezela ivangeli emoyeni akuveza ukuthi kukhonza kwamuntu kakukhethi kakudingi i-church but kudinga ubudlelwano lokulalela uNkulunkulu mhla ama-church evuliwe ngasikhambeni siye kukhonza uJehova lo bengavulwanga kasizeni kuJehova nxa ukhona ngicela unikele impilo yakho kuJesu ngingakaqedi ngifuna ukukhulekela omunye umuntu othi yena mina impilo yami funa ukuyinikela kuJesu kanisela abantwana mina abantwana sebadliwa ngumhlaba mina impilo yami kanzake ngibe le mali omunye uthi yena mina lokho engaba yimi angikaze ngithole umsebenzi empilweni yami ngifuna ukukhulekela okuqakathekileyo asokuzuza umsebenzi okuqakathekileyo asokungafelwa ngabantwana okuqakathekileyo yikuba lobudlelwano loJesu ngoba ungaba lobudlelwano loJesu uzayenza njengamhlaba kaLazaro uLazaro wayengumngani loJesu uthe engumngani loJesu kwenzekala isimanga uJesu weza wazomvusa bonke abazama ngabangani loJesu uzabavusa amehlo evaliwe mana ngikukhulekela ungakhohlwa ukufuqela impilo yakho kuJesu ngiyakhuleka hlobo zami ezithandekayo babalungileyo egameni lenkosi yethu uJesu siyabonga baba uyakhuluma ngendlela zonke uzama wonke umzamo ukusindisa umuntu kodwa uSatane usifidizele phansi ngenhlupho isitha siyabonga thina siyaphuma sicela ukuhlala emseni wakho isikhathi zonke Baba lungileyo ilizwi lakho selifundiwe esikucela ukalihlale kithi lizakhele umhlaba uvela uyasehlula thina ngeke simelane lo satan singoba sicela umelathi Jesu sifundise ukukhetha sifundise lokuqedisisa izinto eziqhakathele uthi uhlupho kalungasehlukanisi lawe kodwa lusisondeze kuwe konke lokho sokuphelelisiwe esikucela ukuthi amagama etalotshwe encwadini zokuphila ngegama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka amen Nkosi kayilenzele kuhle sihlobo sami sithandwa libe losuku oluhle Lingikhulekele, lami ngizalikhulekela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen.